Petera kirimuto yabonya wa divana bagie kumashure araba hereketa agaru kiramunzira atawa wa echane achasa wabatei koniwa mandikishe amaze kuyatangura ni yatete kuyata nonubu yaratsinze yigishuru ndi gwaruka nonubu yaratsinze yigishuru ndi gwaruka none bana biwacu muze dusabimana tuze twiga amashure tumere nk'uyo mwana sogokuru n'umutama afise imyaka ijana amaso yiwe nabo yarahetse ndamusonera n'umutama ndagamburuka iyanumye ndagamburuka iyanumye ndagamburuka iyanumye amezi mu Kirundi koni cumi n'abiri umva ingene bayaririmba bayashemeza nzero ruhuhuma ntwara nenda mu kitaru sama ruheshi mu kakaro myandagaro nyakanga gitugutu munyonyo kigarama
Kwa tacho ukora na guru se kuzuru
みそめろガリガワリガ泡なみそめろガリガネザ泡くるなわとガリガワリガ泡くるなわとガリガネザイフィジリムマティティロガティロガイフィジリムマティティロガネザインホルニノヤティロガティロガインホルニノヤティロガネザイニョニムキレレザマティグルカイニョニムキレレティグルカネザインホルニノヤザマティグルカインホルニノヤGuru Kaneta Twari Dindo Meditano Divuga Aifisuru Darunini Iikore agakono kumutwe Uimeze nka itiwiri Onu murongo hese ugaye Hariho niyindi, hariho niyindi Twari zindo mechitanu zivuga Aifisuru darunini Iikore agakono kumutwe Uimeze nka itiwiri Onu murongo hese ugaye Hariho niyindi, hariho niyindi
Narayise rukazura kuko ikara na
kokon haki suma jo sevira ga imka 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 nagi kokon haki suma jo sevira ga nagi kokon haki suma jo sevira ga
Fatinda momo shati ikuita